sithanda ukukhuthaza abasebenza ezibhedlela nemaklinika ukuthi bengabandlululi abantu abakhubazekileyo ababuya ukuzodinga uncedo ngezempilakahle bebaphathe ngothando langenhlonipho. Abantu abakhubazekileyo abacabangela ukuthi balegcikwana le-coronavirus balelungile lokuya ezibhedlela ezichiyeneyo besiyathestwa. Abezempilakahle bayakhuthazwa ukuthi bahlale belolwazi olukhulu ngokwabantu abakhubazekileyo ukuze bekwanise ukuchasisa igcikwana le-coronavirus kubantu abakhubazekileyo. Sikhuthaza abantu abakhubazekileyo ukuthi bazimele bachasise ngendlela abayikwanisayo mayelana nge-COVID-19.